Onye nwe mu wa wala
o di egwu
onwe ichecha chonya mma mmede jidu wa mebi si awu uwa nwanne na egwu nwanne ya enyi na egwu enyi ya uwa ikpasi egworo anyu kujure ebe nile chineke mera anyi ebere nwa o
o di egwu
onye na tumu nwa babu gini kamere gi ije tuari mu nwa gbanu mi emere gi o ije tumu gidi 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 jide mu kibu Ajuju kanna ju, onwe onye tabi no meji ya Onye choro ndumo, kaje kuro lise binigwe Kicho tandumo, ambi ya kere ndumo wa o Thank you, your lover.
Yo coco, colo, coco,
madu chacha. Ibu chungu ni bugi madu chacha. Ibu chungu ni bugi madu chacha. Odu meje do du malala. Odu meje do du malala.